Manibulise mawethu, manibulise uyabulisa uDaluxolo kaHoho. Uyabulisa uMando, ndendo nelimpungela sikaXhosa. Difuna uqhawula into encinci apha. Kukho umuntu ondibuzileyo. Abantu abanibendibuza, umhlambi ndizaba nendlela ethile yoba izinto abandibuza zona ndimane ndizidisplaya apha kuYouTube wam. Ndizawuyenza loo nto le kungekudalanga. Kunomntu ondibuza ngokuzila. Bakuzilwa xa kutheni? Oku kuzila kunento yokwenza nomntu obhubhileyo wekhaya. Masithi mhlawumbi yinkonde endala yelikhaya okanye ngutata wekhaya. Uzilelwa kanjani utata wekhaya? Uyazi, siphila kabuhlungu kuba izinto ezininzi ezithetha inyani ngathi azibhalwanga. Yeke ke into yokokuba thina maAfrika imbali yethu isuka kwisizukulwane esithile ize kwesithile ihamba ngomlomo. Kubekho izinto eziye zabhalwa, ezobe ziye zabhalwa, ezinye zazo zithetha inyani, ezinye zazo ziyathandabuzisa. Nanjengento yokokuba ubungaya even kwincwadi ethi intlalo kaXhosa uye kwincwadi ethi zeminkomo magwalandini, uzawufumaniseka into yokokuba xa uphanda ngazo uyaxelelwa into yokokuba olwabhalo lokuqala lombhali lwathi selipapashiwe yaphinde yabuyiselwa kubapapashi incwadi yabhalwa ngokutsha. Funeke sizibuze uba ziintoni ezi zaye zakhutshwa. Sazonikwa le ncwadi intlalo kaXhosa ikhoyo ngoku. Sazonikwa le ncwadi ithi zemka inkomo magwalandini ikhoyo ngoku. Ziintoni ezi zakhutshwayo? Kodwa ke ndicela uyishiya injalo loo ndawo ingumbuzo omawuzibuze wona mlandeli wam. Zibuze loo mbuzo lowo. Mandiye kulaa ndawo yokuzila. Yazi ndinengoma endake ndayicula 10 years back. Ndizayikhangela loo ngoma leyo xa ndinethuba ndenze ividiyo yayo. Iyabuza uba eli zila leza nabanina. Ibe nendawo ethi ke ngoku lo mntu ubhubhileyo wombathiswa izinto ezimhlophe ofakwa phantsi komhlaba. Lo ubhujelweyo ombathisa into ezimnyama ayekwe ohamba-hamba phakathi kwabantu. Kanti kwenzeka ntoni? Yintoni lenzeka layo? Lo ubhubhileyo nimfaka izinto ezimhlophe, nimse phantsi komhlaba. Lo uphilayo nimombathisa amalapha amnyama, nimyeke ohamba-hamba phakathi kwabantu naloo malapha amnyama. Kwenzekani kanti? Kwenzeka ntoni? Itsho ke la ngoma. Iyabuza uba kwenzeka ntoni? Ndisarhalela uyazi bantu abadala. Ndisarhalela uyazi. Xa sisithi sifuna iAfrika ibuye. Isikingasike kum ngokomnqweno. Singagxili kakhulu kwiziphene zeBhayibhile. Make sikhangele iziphene ezi zenziwa sithi. Masizibhenxe thina, mna ndirhalela ka sifuna ubuyisa iAfrika, sizibhenxe kuba kunamasiko nezithethe esizenza rongo, sithini ngezo zinto ezizenzeka ngendlela engeyiyo. Yiye ke into yokokuba ukuziliswa kwabantu abangoomama ngohlobo bazila ngalo, yeza ngamaRoma. Ebethi umntu ongumama akubhujelwa ayongqiba ecela impahla, ecela ukutya ecaweni yaseRoma. Pha eRoma amkelwe ngezibele zomntu olindwendwe kungaziwa uba kanti ubhujelwe. Abonwe ngolila uba ubhujelwe. Beza nengcebiso ethi xa nibhujelwe ngoku yibani nendlela eninxiba ngayo. Esizawuthi esangena eyadini umuntu ongumama obhujelwe indoda, simbone uba ubhujelwe indoda, singakhange sibe siyamthethisa, simnike i-counseling. Sawugqiba ukumnika i-counseling, simphe loo nto azoyicela. Uyaqonda uba njengoku olu hlobo loziliswa kwabantu abangoomama luza ngengcinezelo. Aba bantu bafike bathatha umhlaba wokhokho, badungadunga ulwazi lokhokho, beza nengcebiso yoba oomama bethu mabanxibe kanjani xa bebhujelwe ngootata bethu. Siyiqhube thina loo nto leyo ke ngona kuzizukulwane ezizayo, sesiyenza ngathi ngoku lisiko lethu lokuzila. Yingxaki yokuqala ke leyo xa sithetha ngendima yokuzila. Yingxaki yokuqala leyo, siyilungisa njani loo nto leyo? Yiya ke into yokokuba ezawunxityiswa eli lapho limnyama lo mntu ngumama eziliswa, awugqitywe bagqibe bamyeka abantu bakubo, bamyeka abantu bakokwabo komyeni, ahambe odlala estendini ethengisa iimpahla, ethengisa ukutya, ethengisa whatever ethengisayo ukuze aphile. Kodwa okubalulekileyo ukuba uyayekwa ahambe ozama impilo engasapotwa mntu, uzisapota ngokwakhe kunye nezila. De abanye azizamele imali yokuzikhulula elazila ebengazinxibisanga ke phofu. Silwa neBhayibhile. Zininzi izinto ezityathina ezenziwa kwasithi kuthiwa dala uxolo wrong. Thula ngezi zilapha esintwini zibuhlungu. Khawuthethe ngezi yaseBhayibhile. Uze nindithande kaloku, uba ndingathi ngoku iBhayibhile mayiphindele apho yayisuka khona, ningaqhwabizana. Yho, wathetha umbawo, ukhona athethayo ke ngoku. IBhayibhile mayigoduke, kodwa iibranti ezi kucelwa ngazo intombi, wayibona phi intombi yocelwa ngebranti? Andithethi ngezo nto. Ya? Andingafuni uthetha ngotywala bemfengu mna, kuba sinabo kwautywala besintu, ngakumbi thina maXhosa. Obutywala sinabo sithi butywala besintu, butywala bemfengu. Kwa umqongothi utya kwehagu, andikayi apho, ndisezawuza. Ndisezawuza, andikayi. Zade ndifudumale, ndiyafudumale. Mandikhawuleze ndithethe ngale nzila, ndishenxise. Sisengxakini kuba, yakubhubha indoda endala yekhaya. Ngokwesithethe, izilelwa likhaya, ayizilelwa yinkosikazi. Le nto siyayipheka thina sizilisa lo mntu. Xa ndizeke inkosikazi, ndaze ndabhubha, inkosikazi yam ayimelezekanga indizilele. Nimele ukuyikhulula kuba umsebenzi ibizowenza ugqibile. Yende ngeenjongo zoba izozala abantwana abazawuvusa mna Daluxolo, kuthiwe nabo abantwana bakaDaluxolo. Indigcine, indiphekela. Ukuba ngelishwa ndiye ndagula indonge, ndakubhubha, ikhululekile, iwugqibile umsebenzi wayo. Imele ukuthwalisa isidanga sokokuba ikwazile uhlala nam kwade kwangumzuzu wokugqibela. Kutheni le nto kusafuneka ke ngoku iphinde yanenyanga eziyi-6 ibulaleka ngezila, izilela mna? For what? For what? Khumbula, khumbula ngokokwakudala akubhubha umntu oyindoda, le nkosikazi ibizawungenwa kwangomnye umntu oyindoda weli khaya. Into ethetha ukuthi ke ngoku nokokuba uza kuziliswa engaziliswa ngeli lapho ndithetha ngalo, eziliswa ngesikhakha athi umnumzana lo isonqevu sasiphethulwa sasiphethulwa esasikhakha kodwa ekugqibeleni ngexesha ziliswayo ebegcinwa lamntu ezawuphindangenwe kwayindoda yelikhaya ngolo hlobo andiboni ngxaki kokwakuziliswa kwezanyanga zintandathu kuba ebezawuzila ezanyanga zintandathu egciniwe egcinelwe into yokokuba angenwe kwayindoda yalapha ithetha ukuthi yonke ebengadingi nto ebengaziphandeli nto laa ndoda iza kumngena ibimgada iqinisekise uba zonke izinto zakhe zihamba ngendlela idiphele ixesha lokuzila. Now izinto azifani. Lo mama simgcina inyanga ezintandathu ezilile awugqibokondela kwenye indoda yomnye umzi. Abanye bade bathi ngoku sele ngokwasekule process yokuzila abe erheqeza uba zawuyibiza ngorheqeza okanye ethandana uba zakuyibiza ngothandana. Uthandana nendoda yomnye umzi unxibe izila lomnye umzi sibheka phi maAfrika ukuba siliphelisile elasiko okanye esasithethe sokungena umendi masisiphelise isithethe sokuzila kuba asinantsingiselo ayikho zimbini ezi zinto olu zilo silusebenzisayo ngoku lolwamaRoma kanti noluya sithi lolwethu lwemveli alusasebenzi kuba lo mntu nisamgcinele ntoni ukuba uzawungenwa yindoda yomnye umzi nimbambeleni why ndingathi ndawubhubha nimkhulule ahlangcala ukuzibonela kutheni enye into ke sinqolile kuba ngexesha simzilisayo lo mntu ngumama sithi makathule uzawuphunduleka saba ilifa lwabantakwethu thina siyalaba eli lifa sithi makathule sagqibe silabe eli lifa ekhulula izila njena kasenanto yinkambuzo thatha lixolo thule hayi ndizawuthule ndithule andizuphinde ndithethe ndithule uba nindifuni ndithule kutheni nimzilisa kodwa uzathi kayisuka kweli zila aye kwenye indoda yomnye umzi nizamgcinela ntoni qalani ukumkhulula kuba yifemeli bekumele izila lalo mntu le ndoda emveni koba ibhubhile la mntu ungumama akananto aza kuyiphinde yena ibe kangako kule femeli ngokohlobo siphila ngalo namhlanje akasenanto ingako kwabantwana bakhe uyazibonela yonke into uyazibonela nimgcinela ntoni ehlele ezawuzibonela nimbamba ngoba uba uhlele ezawuzibonela mye ke nambo uzibonela ukuba nithatha isigqibo sokumsondeza msondezeni ke kucace msondezeni kucace uba nemsondeza niphile kunye naye nisapote abantwane bomntakwenu then I don't have a problem kodwa neproblem andizamfaka izila nimiye kahambe ufike efole ebhenki umntu enxibe izila ukhwele etreyinini ukhwele ebhasini akanaye nomntu omkhaphileyo kuba xa unomntu okukhaphileyo uye uhambe uye laa mntu ibe nguye okuvulela indlela akugade uhambe ukhutyekiswa ngabantu abahambe bekuxhaya kuba unxiba izila uwedwa uba uwedwanga uhamba nomntana apha amadoda amadala angabantu akubale ndoda iswelekileyo bapho mama abadala abazalana le ndoda uyizileleyo thwade lixolo thula ndithule so olu hlobo lokuziliswa kwabantu abangoomama lunenkohlakalo edinga ukuxoxwa kudala ke ndayithetha ke le nto ndayithetha le nto mna ndisangena eRadio Xhosa pha yiye kuba ndiyakhutshwa ziinkamela ndathi le nkqubo yenkolo kanti mayibe inkqubo yokulungisa izinto ezingakhange zenziwe ngendlela khona ukuze zenziwe ngendlela. Ashiyeka amachuleke esithi wona awangxabalazanga alwa neBhayibhile. Eyona ubumntu wayeza kwendlela endodeni ekumKrestu loo ndoda yamphoxa. Uyawuhamba esilwa namaKrestu wonke apha esithubeni kanti washiywa yindoda awayeyithande engumKrestu. Ukhona umahluko womntu olwa enesikhwele nomntu olwa ngezizathu ezivakalayo. Zesilumkele uqhwabela abantu abanesikhwele washiywa yindoda eyayingupasta. Yawuhamba esilwa neenkonzo ububona iBhayibhile leyo nyanya uba imcingisa ngalaa nto yenziwayo laa ndoda wayeyithanda. Thula ndifuna uthetha. Ndithule. Ndithule. Kuthiwa mandibonge. Ndabonga ntoni? Kwilizwe elifileyo. Kuthiwa usuthetha kakhulu wawobonga. Ndabonga ntoni? Yintoni onokuyibonga? Nangoku uyaqaphela iimbongo ezininzi zikhetha uhamba neenkokeli phezulu. Ukuze asekho nto yabonga. So funeka ubhilonge kubantu abathile so that uxhamle uvale umlomo. Zenza loo nto nangoiimbongo ezininzi. Zihamba nabantu abathile then zixhamle zivale umlomo. Akukho mntu othi masike siyilungise imveli khona ukuze ize ebantwini ngobunjalo bayo. Sifuna ulungisa icawa sithi sikwi-African spirituality. Asifuni ukuyilungisa i-African spirituality, sifuna ukulungisa icawa. Sime kwecala, silungisa kwecala. Ube umonakalo umninzi kwecala simi kulo. Siseludakeni, sikha amanzi akwela cala lamaKrestu. Sithi amaKrestu aseludakeni, mawasuke emanzini, sibe sime eludakeni lwamasiko angengowethu enziwe ngandlela ithile ukuba masiwalandele. Mandiyivale le ndima yozila. Enye into kwalapha ke ekuzileni endicinga fana into yokokuba siphulukene nayo. Le nto ndizayithetha ingangabikho ezincwadini kodwa ke zizinto ndike ndathi imbali yethu isuka kwisizukulwana iye kwesinye. Uninzi lwezinto endikuxelela zona mna zizinto endizalwe ndakhula zithethwa. Ukuba uyaziphikisa kukuwe, ukuba uyazingqina kukuwe, nawe thetha ezi wazala uzibona. Ezi wazalwa uzibona, thetha zona. Kuba esintwini umele uthetha izinto ozibonileyo, hayi oziphandileyo. Ewe, ukuphanda kubalulekile nako. Kodwa ke ngoku awunomanga ukuphanda kuphela. Ubone ntoni wena? Ubone ntoni nale uyibonileyo ngexesha lokhula kwakho? Khawukuyithethe. Umntu ongutata wekhaya ebakhatshwa ngenkomo, laa nkomo ebekhatshwa ngayo ibixhelwa ombathiswe ngefelelayo. Kumathuba amaninzi ke ootata bethu okanye singathi ookhokho bethu babefuyile beneenkomo zabo ezithile abazithandayo. Laa nkomo utatomkhulu okanye utata ebeyithanda akubhubha sixhela laa nkomo sithi, tata nantsi inkomo yakho ubuyithanda, sukukhapha ngayo sithathe lafele simombathise. Ndithi ke simombathise as if nam ndandisendiphila ngelo xesha kwakusenziwa njalo. Zizinto esikhule sizibaliselwa. Xa ndithi si, ndizama ukuthi ke ngoku singamaXhosa okanye singamaAfrika besimkhapha kanjani umntu zingekafiki ezincawe. Zingekafiki ezincawe sombathisa zona ootata bethu. Ubusombathiswa ifele. Kwaye njengobusombathiswa ifele njena, inyongo yala nkomo ibiyadityaniswa namayeza athile isetyenziswe, isetyenziselwa kwa indima edibene nokungcwatywa kwakho. Ithetha ukuthi ke ngoku aida igqirha elithile okanye utata welikhaya ongutata omkhulu oyaziyo ukuba ezi zinto zenziwa kanjani ebeza kuyenza ngokwakhe athathe la mayeza baxubela la nyongo nomswane asebenze. Le nkonde ihambi yobekwa kulungiswa isinyanya, sasilungiswa isinyanya ifana ngathi sasisenziwa isinyanya. Yiloo nto abantu bakudala bebekwazi ukuthi xa bethethe nodada babo izinto zenzeke. Thina siyathetha nabethu akho nto eyenzekayo, simile nje xa siyabonelwa kubo, kodwa indlela esenza ngayo ayibenzi bakwazi ukusibona. Ola hlobo lokumkhapha utata lo okanye utata omkhulu belusakha umnyanya emphefumulweni wakhe. Masibuyele umvake siye phaa ngaphambili kokhokho bethu. Ubuza kwamkelwa ngalabhokwe, kwamkelwa umoya wakho ngalabhokwe, kwamkelwe umoya wakho ngalabhokwe phambi kokuba ungeniswe endlini. Ixhelwe labhokwe sasa kuxhelwe la nkomo ukhatshwa ngayo leyo uzakumbathiswa ifele layo uhambe uyobekwa emadlakeni. Ndicinga fanuba mna le nto ngoku ndiyichaphazelelayo it was a sort of indlela ethile yokuzila kwefemeli. Ngoku into eyenzekalayo noba indoda endala kangakanani uzayawuthathwa emoshwali ufakwe endlini omhlawumbi nokwenziwa icawe ke whatever abantu abazawe beyenza sasa uhambe uyongcwatywa emveni koko kunxityiswa izila lo mntu ebeyinkosikazi yakho kube kuphelele apho. Kanti ngokwasesintwini awubhubha la mntu kwenziwa izinto ezinxibelalanisa umphefumlo wakhe kwakunye nefemeli kwangeli xesha angcwatywa ngalo. Ziqhubekeka iintsuku emveni koba engcwatyiwe selwakhiwe unxibelelwano kumoya wakhe nomoya wefemeli. Iyathi kufika ke ngoku elaa xesha lokumzilela kuza kuxhelwa laa nkomo ixhelwayo ibe ngumapheko esophulwa lithi litshona ilanga yonke into yalaa nkomo iphelile lithi lifike elaa xesha sele likhonekthana nalaa ndlela wayengcwatywe ngayo. So thina ngoku sixabisa kakhulu elaa xesha loba sisithi siyamzilela, kodwa elaa xesha loba simngcwaba asilihoyi singamakhaya. Ndicela umngeni ke uba uyaqaphela esi sihloko ndisixoxa dlakadlaka, andisixoxi in point form, ndisixoxa dlakadlaka kuba ndijula kuni le nto. Ndiyijule kuni, bonani nina ukuba nithini ngale nto ndiyithethayo. Ndiyaxhokonxa mna ndizama into yokokuba ndikhuphe le mbila ilapha emngxunyeni izokwazi uba yawalapha ngaphandle idibane nezinja. So mna ndixhokonxa izazela zenu, ndixhokonxa ulwazi lwenu, ndifuna nikhuphe le nto niyaziyo. Ilishwa yaba sekubeni into yokokuba ndathi uThixo sele ndinikile amandla oba ndikwazi ukuyilwela inkqubo yenkolo kaNtu kwa-SABC, sele ndikwa-SABC ndalibala kukuthemba abantu, andathethe ezi zinto ndikholelwa kuzo, ndikhontrole laa nkqubo ngohlobo ndifuna isizwe simnyama silungiswe ngayo, ndasinikela kwezinye izizwe. Ezo zizwe ngoku zithi sezithetha ukuba iBhayibhile ingathathwa igoduswe kungalunga apha, sazathi ukuba ibranti ingathathwa igoduswe kungalunga, sazatsho kuba umntu ukhweletela laa nto ayikhweletelayo yaziwa nguye. Ukugxeka iBhayibhile ngesikhwele uzasifaka engxakini and uzasiyilwezisa. Lo mntu uzalwa ngamaKristu wofundiswa eRoma. Abefundiswa eRoma wayitishala waticha inkolo yobuKristu. Wathi ngoke ngosendimfake emhlobo wenene eyayiyiRadio Xhosa ngoko wandisusa mna wakhetha ukusebenza nabefundisi kuba ucomfortable esebenzeni nabefundisi kuba uzalwa ngamaKristu kakade wakhuliswa ngamaKristu wafundiswa bobuKristu so ukwinkolo kanti but uproduswa ngabefundisi ugxa wam abe iproducers zakhe emhlobo wenene ibingabefundisi abefundisi abakwenze oko for more than 10 years beproducer yena ucomfortable xa ephakathi kwabefundisi kuba bathetha ilanguage ayiunderstandayo luhlobo akhule ngalo akakhuliswanga ngamasiko nezithethe ukhuliswa ngolaa hlobo lecawe so nangane icaphukela nje icawe but akakwazi ukuyisusa kuye ifana nosusa umuntu omnyama etyotyombeni uthi ngozomakhele indlu ayithengise akubaphinde othenga ityotyombe umkhupha etyotyombeni umnika uveza inyawo athengisela aveza inyawo agqibe kulaa mali yelaveza inyawo othenga ityotyombe ahlale etyotyombeni atye laa mali so ukuba uzalelwe wakhulela ecaweni Dr. Mndende dadewethu ukuba uzalwe wakhulela ecaweni wade wayifundisa wena icawe wayifundisa i-Christian religion ucomfortable phaa kwi-Christianity qha usileka ngezikhwele zakho ezingafuni thina ngofuna sikuncedise ukhweleka maybe ndithetha rongo but kwi-understanding yam if bendibonga ngoku yilayisensi yembongo ukwenza le nto endiyenzayo suthi xa ukhweleka uinvayithe abantu bakuncedise kwisikhwele kuba xa ngandayifuna i-christianity kwenzeke njani into yokokuba umfundisi unqiwa nomfundisi unoyiso jonga babe zii-producers zakho Dr. Nozola Mndende iminyaka engaka uthuguke wawusamtsha ungena kwakho pha uthuguke uproduswa ngamaKristu embokweni xa uthetha uthi awunanto ikudibanisa nobuKristu emva kwakho kuxhoba izandla i-producer engumfundisi ithi yagadlela amadlamini ngabe ngathi yagalela abaphulaphuli nabo axhoba izandla athi lo asimfuni wowo thina sifuna umadlamini kuba yena usixelela inyani kodwa ii-producers zakhe ngamaKristu siyaphi we going nowhere wasuka udadewethu wazothi impepho yenu yazi into eshidama wabuya wathi inkulu ihlaba ngesandla ayihlabi ngesini nomntu ongumama ngayiyo inhlabi nazi iimfundiso zikaDr. Nozola Mndende emhlobo wenene lo wayefakwe ndim kuwo so nokokuba le nto endiyithethayo uyayikholelwa okanye awuyikholelwa ukungayikholelwa kwakho akufuni mna into ebalulekileyo apha isebeni into yokokuba senza ntoni ukulungisa izinto eza kwenza into yokokuba imbali yethu ime ngendlela eyiyo kungekho bantu abasiphazamisayo bazenza amaqhawe aziifeyiki kodwa umntu yifeyiki yeqhawe uzenza iqhawe and ke ngoku xa ndiyivala le nto andikhathali uba ufila kanjani xa ndithetha ngoDr. Nozola Mndende because ifact apha i-1 isekubeni into yokokuba I had plans ngalaa program wandikhupha kuyo apho mna ndandifuna sijonge iincwadi ezibhaliweyo zemveli yethu ukuba singazisebenzisa kanjani ezo ncwadi ukufundisa ngazo zibe yibhayibhile yomntu omnyama yena ukhethe ufuna ubhale zakhe incwadi athengise iincwadi zakhe kukholelwe kwinto ethethwe nguye then yiveli kabani leyo kuba nam andithi kholelwani kwiinto ezithethwa ndim koko ndinibalisela izinto endizalwe zisenzeka ibe nguwe ke ngoku ozawukholelwa kuloo nto okanye ungakholelwa. Awuzukholelwa kum, andifuni ukuzakholelwa kum mna. Ndibalisa kuphela izinto endikhule ndizibona ekufuneke ke ngoku either ukholelwa kuzo or awukholelwa, but sundifaka kuba noba ungayaphi kwindaweni abantu abadala abazelwe ngexesha nam endizelwe ngalo nangaphambili, nabo baza kuxelela ngezinto abazalwe bezixelelwa. Sinjalo isintu, ubalisa into ozelwe uyixelelwa, awuqambe ezakho izinto. Dr. Mndendena uqambe ezakhe azizise ebantwini. Bamqhwabele izandla. Ndicela uyivala, ndishijinga indima yenzila. Bonani nina, bonani nina ukuba nenzani ukulungisa imbali yenu. Nikwenza oko ningagxilanga kwiziphene ezenzeka ebuKristwini, kuba ngokomgaqo siseko walapha eSouth Africa iinkolo zonke zinamalungelo okuexista kweli lizwe. Yilaa nto ndiye ndithi ke ngoku mna nokokuba yimboni ukuba ibona izinto zinokulunga xa kususwe ubuKristu, imboni leyo ibona oko mayike ke ngoku ithi ebantwini ndivoteleni ibe ndim iprezidenti yeli lizwe, ndikwazi into yoba ndigxothe zonke iinkolo kushiyeke iinkolo zamaAfrika. If ithatha loo route, ndiyasaluta ndiyakhahlela kwiimboni zaseAfrika. Kuba kunceda ntoni uxelela abantu inyani kodwa ube ungekho prepared ukuba leader towards isolution? Kuba awukwazi ngokomgaqo siseko woli lizwe awunakuyigxeka enye inkolo ukwenye inkolo. Umgaqo siseko weli lizwe, ilizwe eliphethwe ngabantu abavotelwa sithi, awunalo elo lungelo. Ithetha ukuthi ke ngoku kukuba confuse abantu if baphushele uba mabalwe nezinye iinkolo ezisemthethweni. Uba sifuna ukuyilungisa nyhani ke ngoku iimboni zaseAfrika mazithi kuthi ngoku sivoteleni, ndingangomnye wabantu abanonyuka besehla begayela uba makuvotelwe iimboni zikwazi uba ibe zizo ezikhokelayo zizokwazi ke ngoku into yoba iAfrika zifake zizokwazi ukuza nomkhombandlela onguwo wokubuyiswa kweAfrika. Kodwa if sizawudibanisa ukubuyiswa kweAfrika nokulwa nezinye iinkolo ezisemthethweni kwalapha eAfrika, hayi ndibuhlungu sekuthi mandikhali. Kwakusa sonke sibashiya abantwana bethu bejinga. Sizawubhubha sonke sibashiya abantwana bethu bejinga. Uba ndithetha kabuhlungu, uba ndithetha kakubi. Ukuba ndithetha kakubi ndicela uxolo. Ukuba ndithetha kakubi ndicela uxolo, ndicela nindixolele. Ndizaye ndiye ndisike ndiziyeke izihloko kulo YouTube wam, ndibuyele emculweni nasemxhentsweni, ndivale umlomo wam ndikwazi ugcina abalandeli bam. Nanto endizawuyenza ngoku, ndigcine abalandeli bam, ndibayeke abantu babhambule. Yile nto bayifunayo mos. Ifana nento yokokuba umsasazi akanalo ilungelo, ingakumbi kwa-SABC apho mna ndisuka khona, akanalo ilungelo lokuthi xa emenyiwe ekwindibano nokokuba usenkqubeni akamelezi kangagxeka ezinye iinkolo, nokokuba umenyiwe sozimama kamaasi ahambe othetha kwiindibano zecawe egxeka i-African spirituality, egxeka amasiko nezithethe. Sozayenze loo nto leyo umfundisi uFaleni, sozayenze loo nto uNomonde evakalisa. Apho bakhoyo baveza amandla kaYesu, baveza ubulungisa beBhayibhile. But apha esintwini umsasazi wasemhlobo wenene kwa-SABC uyakwazi ukuthi emenyiwe kwindibano ye African spirituality. Angathethi ngengxaki ezikwi African spirituality. Angathethi ngezinto ezimele ukwenziwa ukuphuhliswa kwe African spirituality. Asikathethe ngeBhayibheli emaziqokelelwe zigoduswe. Ushiye kuzibuza umbuzo ba. Yemnumzana uPhumzile Mncwe. Kwenzeka ntoni kanti? Wawuthe kumndethanda uthetha. Wathi umnumzana uPhumzile Mncwe kum, wathi mfoka ho uyasibhida kuba idabi lakho nomndende alipheli. Okay ke umnumzana uPhumzile Mncwe. Masithi ke ngodabi lam nomndende ndiyaliphelisa ngoku. Ya. Umnumzana uPhumzile Mncwe ngokuzithoko okukhulu andiphinde ndithethe ngoDr. Lozola Mndende. Ndiyaliphelisa idabi lam naye ngawo lo mzuzu. Isemthethweni into yokokuba umsasazi wakho emhlobo wenene ahambe othetha ngeBhayibhile emazigoduswe zenye inkolo ekwindibano yenye inkolo yena akholelwa kuyo. Isemthethweni loo nto ngokomgaqo wakwa-SABC kuba umsasazi noba akakho selusasazweni urepresenta iradio le ayisasazelayo. Umama kamaasu uthandwa ngabantu kube semhlobo wenene esenza inkqubo emhlobo wenene. Umfundisi uFaleni ngokunjalo, uDr. Nokuzola Mndende ulandelwa ngabantu beAfrican spirituality ngenxa yoba engumsasazi wayo emhlobo wenene. Ngoko ithetha ukuthi ke ngoku ubotshelelwa yimigaqo yale ndawo aphangela kuyo. Ndim othanda uthetha mnumzana uPhumzile Mncwe okanye kwenzeka ntoni? Ndithule. Ndiyanikezela. Ndiyaxhoma.